Kule polynomial ilandelayo siza kukhomba izinto ekuthiwa zii-terms, ii-coefficients kunye nee-exponents ze-term nganye nganye. Sine-polynomial engu-3x squared thabatha 8x plus 7. Sizawuqala ke ngokubhala into ekuthiwa zii-terms. Ii-terms zethu uba siqaphela phaa zintathu. Masizikhombe, eyokuqala iza ngubani ngu-3x squared. 3x squared term yokuqala. Eyesibini ibe ngubani ngu-negative 8 x. Ndifuna ndiqaphelele ke ku-negative 8x i-term yesibini, not u-8x. Ungayijonga ihlobo uba ngu-3x squared kongezwe u-negative 8x. Kweyesithathu i-term yangu-7 nje kuphela. Uba ndiyaqaphela ke zii-polynomial ke lena ngenxa yokuba inee-terms ezintathu. Ii-terms ezingaphezulu kwezintathu nazo iba zii-polynomial. Ezimbini ii-terms zenza binomial. Enye yenzele into ekuthiwa yi-monomial. Okulandelayo masikhombe ngoku ii-coefficients. Ii-coefficient ngala manani aphambi ko-x okanye x squared njalo njalo. Kuyoqala i-term siye sibe nobani ngu-3. Ngu-3 linani ngu-3 eliphambi ko-x squared. Kweyesibini i-term sinobani sino-8. Hayi, sino-negative 8 phambi ko-x. Sifuneka ke sithathe lonke elanani negative 8 i-coefficient i-term yesibini. Eyokugqibela sino-7 kuphela. Uzazibuza ke ngoku u-x uphi? Akekho njena. Ukhona laa 7 phayana uphindaphinde kunye no-x to the power 0. Masimbhale x to the power 0. Uba uyakhumbula ngoku-x to the power 0 usinika impendulo engu-1. U-7 uye waphindaphindwa kunye no-x to the power 0. X to the power 0 ngu-1, u-7 phindaphinda x to the power 0 ngu-1. Izawubangela ke ngoku i-coefficient ka-x to the power 0 ibe ngubani? Ewe, iyaba ngu-7 i-coefficient yethu kule term yokugqibela, ngu-7. Yokuqala ibe ngu-3, kweyesibini yangu-negative 8, eyesithathu yangu-7. Nazo ke into kuthiwa zii-coefficients zethu. Coefficients. Masiye ke kwelandelayo siyokhomba i-exponent. I-exponent yintoni ke? I-exponent leli nani u-x anyuswe ngalo. Uba siyaqaphela kweyokuqala i-term ngu-2. U-x unyuswe ngu-2. Kweyesibini i-term u-x unyuswe ngubani phayana? Unyuswe ngu-1. Sino-x to the power 1. Iyawubangela i-exponent yethu ibe ngu-1. Weyokugqibela i-term u-x unyuswe ngubani? Ngo-0 njengoba besitshilo. Izawubangela i-exponent yethu ibe ngubani? Ngu-0. Nazo ke ii-exponents zethu. Eyokuqala ibe ngu-2, eyesibini yangu-1, eyokugqibela yangu-0. Nazo ii-exponents zethu. Exponents.